mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye tubashimire cyane mwebwe mwese mwahisemwo akeza sport muri aka kanya ni vyishimo kuba turi kumwe ni vyishimo kuba tubafise biraboneka neza yuko turi kuri centre technique national ni mungagara ni mu gisagara cha Bujumbura neza na neza hano ku kigo cy'ubuhinga nkuko mubibona iyo ni imyimenyerezo kugira ngo urukino rutangure ni AGSB rishyiramwe ni shirahamwe y'abamenyesha makuru mu Burundi
binkino
mu Burundi
Nerekeye
ndakuramutse
n'izera kumeze ni hayi jambo tari bwa rime ariko ntaco nibaza yuko babibona yuko bari mu myishusho urukino rwari gutangura isaha zine zuzuye neza ariko ati ibigora biragorana bimenyesha makuru ugasanga nkeke jo twarahimbaje cyane gose tubakira ugasanga ro twatevye nuko ariko murabona yuko imyishusho yo bayirembeje abona bahagarikizi abo bambaye bitukura nabakinyi babarundi murabona ko harimo n'umuzungu abona bambaye bisana n'umuhondo abo nabamesha makuru binkino mu Rwanda mukanya kaza turabahari iste tubabwira ati umenyesha makuru uyu n'uyu avukura kinyamakuru ikindi kintu waza kubona abamesha makuru mutahura mubona nkora mwumva gusanga ka kumatwi mu maradio atandukanye canke nabo muri akeza sport muraza kumubona ari karatera umupira nuko no kuvuga yuko ari abamesha makuru natwe nitworeka kwivuga kwiyerekana harabamwe bavuga ati mwe mufise umuntu wa gusa ukuvuga reka ture namwe ngene mubikora ku kibuga mubikora gute ko mwa muri ko murakritika abandi ya mikenyuro mwa muri ko muravuga ngo hagiye kugira ukunoko noko mwe muza kubikora gute
bakora
babona 0-0 ntibibaze ngo urukino ntiruratangura haba namba ko murabona nta kronira jako
murakoze cyane mushishikare no uvuga mutwandikira ama commentaire murabona ko impande zibiri bariko barishusha abona amesha makuru binkino bo mu Rwanda nabo mu Burundi abo mu Burundi nkuko mugenza je Mercade Nshimana yijeje kuyibabwira nabo bambaye umwambaro utukura nkuko mubibona hari aba zwabona uraja Bosingwa Diego Nifasha ba Arcade Majambere Wilson Kwizera Kambere na ba Landry ni benshi cyane bariko barishusha hariya kugira ngo mukanya baze kuduha ico twita urukino gwiza ino migwi ibiri iherutse no vuga guhura kera Mercade Nshimana cyangwa amesha makuru mu Rwanda no mu Burundi baherutse guhura kera cyane
hari mu 2014 gucyo nihenze reka turaza kwakira umwe mu bari barimwo hariya haba mu Burundi no mu Rwanda bagize rero tu kuvuga yuko umugwi wo mu Rwanda uyu w'abajonese ba sport batigeze batsinda na rimwe w'u Burundi mbego no musubiza kubuka nyene biza kugenda gute gusa nuko kimwe turazi yuko ari amesha makuru ba makenshi ariko baragenderanira ariko rero kugenderanira nko kuvyaheruka kera n'urukino urumva ruba rurimwo kuryoherwa ata kanini kuvuga ngo rondera ngo intsinzi ikomeye nikimenyemeya nuko muraza kubona mwoko hari habakuze abakiri bato basa nuko bariko barakukuruka mu mwuga ariko byose bigaheza bikaba muri bwa bucuti nuko ndavuga ngo muri bwa bumwe
ni muri bwa bumwe mukanya rero turaza kuba amazina y'aba menyesha makuru baza gutangura kuko nabo nyene muri abo usanga bamwe bagifise nguvu zo gukina usanga abandi nyene ati tukina ku munwa noko maguru hariya ni Belize sanswe amenyereza mu guhamesha makuru bo mu Burundi sanswe se na licence B Belize ajumva ko amesha makuru bujya tutamenyerezwa n'abantu nyine
bamenyerezwa no mukenyezi
nuko ba hagarikizi hariya bari ko barishusha mukanya turaza kuba urutonde rwa kinyaza gutangura mu kibuga biraboneka ko biteye igomwe kuri centre technique national mukanya bagira binjire mu kibuga ko ariko baratubaza ama commentaire ni meshane renova turi kumwe reka turabe uko birangira u Burundi buratsinda Olivier Manirambona Vena nawe ati ni muduha amazina abakinnyi baza gutangura twabivuze ni Mukanya abo nabamenyesha makuru bo mu Burundi Kanya kabisa wagira baduhe show nziza
baduhe
show nziza
ni ahanini haro abantu baje ngaha bashakura abanyumisha makuru haro bumva ngene babivuga ati mbega no bo bakina gute ha bakina gute ko baba mari ko barakoresha umuntu bakina gute nkubara umuntu yarakene ukubona we Ismail ngene ukina ariko uru munsi ntaza kukubona ko wahisemo kuvuga kandi
nahisemo kuvuga
ntajya
je waheze kukirenge usiga uri kumuntu
ubusiga rumenyereza cyane cyane
na cyane cyane ivyo siga indi gusumba gukina
ndabona yuko muhagarikizi ababwiye ati mwese mugene mu bwambariro hama muzi rero rutangure kwambikana kuko abanyarwanda bakunda kubivuga atabamisha makuru
abona abafana batandukanye ubona yuko batanguye gutwenga hataragera match hataragera ku match iba ngirango bava batwenga baza gutera umupira kutariko
tribune d'honneur yoyo uje kuyirabisa ni yuzuye ari abantu bavuga ati tuje kurabamisha makuru amari ko baravuga ibyo bavuga kwa mu bari ko baravuga ibyo bavuga ariko ntibigere nabo bajya mu kibuga ngo bakine mutwenga ngo ayo man ntuze yanyu ngo iyo mikenyo yanyu nimeze neza ngo yateye nabi
ngo hajya Mourinho niwe yatsindishije AS Roma bintu nkivyo katusanga biragoye reka rero tubabwire urutonde rw'abakinnyi baza gutangura ku ruhande rw'amesha makuru bo mu Burundi FC Media mwigori ni Hamidu Hassan Wilson Kwizera
kabari Hamidu Hassan na cyane cyane asanzwe ari umunyegori
umenyereza
w'abanyegori ako rumesha makuru wa kera na cyane cyane Hamidu Hassan tumuzi yuko yakinye mu mugwi serukira gihugu yarakinye mu mugwi wa Vitaro yarawe mu menyereza w'abanyegori muri Vitaro muri Flambeau du Centre muri Atletico New Oil urumva ko ari ibintu bikomeye
nakoze cyane Wilson Kwizera niwe kizigenza yambaye nimero 11 inimero 20 ni Theodore Nunga nawe biboneka yuko ari umenyesha makuru wa kera wa radio nkuru y'igihugu na television
Theodore Nunga uyo yatanguye kumenyesha makuru kera ariko urabona ko ubu asa yarakukurutse ku radio na television by'igihugu aca ajya gukora mu kindi kinyamakuru kigenga uno munsi razo bari mu kibuga afite imyaka 65
bitaza korwa Klaus Mannschaft yuwa muzungu
Klaus Mannschaft
ngumu tagi cyane ko maze kumva Mannschaft uravyumva nyine uko ari ibintu
numudagi
abadagi Izayi Minani nawe nyine narimwe asanzwe asanzwe ari watwa ari warongoye redaction ya Radio Scorendera Gakura.
Mhm.
Kurundi ruhande tubonamwo Landry Ramos asanzwe akora mu kinyamakuru canke izi zikorera ku mbuga ngurukana bumenyi na cyane cyane Mishemishe
TV.
Ni kurundi ruhande dusangamo Rajabu Nzu wabonayo Bosingwa mu kinyi wa kera wa Vitalo unumesha makuru y'ikinyamakuru Indundi niwe mukinyi niwe ari mu kibuga ya Tawukanye Sekafa ari kumwe n'umugwa wa Vitalo Football Club muri 2015. Kurundi ruhande ni Ivan Irambona Silas Majambere wo yatanguye hanze Arcade Majambere yakorera kera ikinyamakuru Salama ni kurundi ruhande Sandrine niyo nkuru avyumva yuko tutewe iteka n'abakenyezi
Sandrine niyo nkuru umukinyi w'umugwisero w'igihugu w'umupira w'amaguru w'u Burundi mu bakenyezi umugore aza gukina mu bagabo
kurundi ruhande ni Musa ni Diego Nifasha na wenye nari mu rukino kurundi ruhande rw'abamesha makuru bo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda biraboneka neza uko Hitimana Jean-Claude ari mu rukino uyu ni directeur wa Radio 10 yo mu Rwanda kurundi ruhande ni Butare Leonard yambaye nimero Butare Leonara za gutangura hanze Sendege ya Jile aza kwambara nimero 17 inimero 19 ni Ndacyayisaba Hubert inimero 16 ni David kurundi ruhande ni Nduwayezu Jean Dodier Mihigo Saddam aza gutangura hanze Masabo Francis ari mu kibuga Bigirimana Etienne Rutaremera Seleman nawe ari mu kibuga Kimenyi Joseph ari mu batangura Ishimwe Olivier ari mu batangura Kimenyi Benjamin ari mu batangura Kagame Patrick ari mu batangura hamwe na Zeg abo nibo bakinyi baza gutangura ku ruhande rw'umugwi w'abamenyesha makuru bari ya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mukanya urukino rugira rutangure mukanya urukino rugira rutangure Pacifica Karugira uri kuraraba uno munsi abamenyesha makuru mu gihugu kibanye cy'u Rwanda nabo mu Burundi bibonekaniza uko bagiye na cyane cyane kuduha show twitege iki muri no match twitege show nziza twitege no vuga match nziza bara twereka no vuga bando touche yaba menyesha makuru bo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda yo ni bande touche yabo batwereka menyesha makuru batandukanye basanzwe bakundwa mu Rwanda ni vyiza uko mwe muri mu Rwanda mutwandikira ama commentaire Kiri komera cyane ufise ikibazo cha connection muri interior du pays uko
bagiye ku mu rukino nkuru urumva ko bavuga bati abo tuzi ntimwa bakinishije simaka bose bavaza ukina umupira wa maguru ishe kuba ari bindi
pisa reka hariya kabea asanzwe arongoye novuga abahagarikizi abamensha makuru bo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda aje sport nabo mu Burundi aje SB usanzwe arongoye novuga abamesha makuru b'inkino bo mu Burundi Liliane Nshimirimana rikararamukanya n'abamenyesha makuru bo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ari kumwe na mugenzi we wo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda
yitwa Jean Butoyi uyo numesha makuru wa kera mbere yakoze no kuri ngaha mu Burundi araba mu correspondant wa RFI mu Rwanda Yoromesha makuru wa kera twi.
Biraboneka ni bimwe mu bintu biteye igomwe baramukanya. Bahanikaze ati karibu mu Burundi ngira ngo sinzi ko warumaze imisi uvyumva Mercade wamesha makuru bo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ati dukumbuye match inamba mu rugamba n'amavubi kera. Sinone nta kamachi koba amesha makuru baratanguye
nico tubatanguriye
ngira ngo nabo mukanya bo bagiye ku mobiliza n'atare cyane abasanzwe barongoye ama federation byo muri ibihugu bibira ati none ko twe dutanguye mwe mugeze
mwe mugeze mwe ariko muta ko mudategura urukino urumva byose birashoboka ariko na cyane cyane ze kurangene wabutera kuko haja benshi babakeneye kora bati mbega umesha makuru umupira ara ubroka canka nta ubroka kenshi kuri brokage Ismail kunda gusanga byanse kabisa
urakoze cyane abari kora dukurikirana no vuga bari hariya muri leta zuzu umwe za America ati ndiko ndabakurikirana murakoze oho ati tuko pamoja Shakabo mu Rwanda nabo baze bagira ama commentaire ku bwinshi kugira ngo bishore kugenda neza murabona yuko ariko barahana hariya fair play Wilson Kwizera ahana no vuga fair play hariya kireka dutangure tugira fair play haja Izayi Minani yitazira Carvajal nujya ubwanwa bwinshi murasa kumubona
bwanwa bwinshi buri mwimvi
asanzwe
uyu tumuzi kuri radio score ndera gakura
ya niwe redacteur en chef kuri Radio Sport ndako
menye makuru akeza sport keri ari kuri bando touche
ari kuri bando touche
ari kuri bando touche keri musanzwe muraza kurange na utera ari muza gusubirira abandi numva nakeza sport nayo nirafise uzagu kuyiserukira muri no rukina arimo anubwira ko inyamakuru nka byose
byaserukiwe
kabisa naruna bari kuri bando touche nabatangwe mu kibuga ona nk'iyi foto bagirana ni ya famille
voilà ni photo de famille ni photo de famille hariya amesha makuru batandukanye bafata amafoto aba amenyesha makuru bo mu gihugu kibanyisha urwanda nabo mu Burundi fukati ni fair play mbere ya vyose ni fair play mbere ya vyose ni fair play bakoma mashi mukanya tugira tubahesho nziza bona amesha makuru bo mu gihugu kibanyisha urwanda bafata
ibendera jyabo abi wacu urabona ko batigize inkeka bimvira kuri rondera kuko avuga ati twe turi muhira
abo bategerezwa
bo baje bariza yo mu Rwanda
nuko
arotugira turabimesha makuru bawigeze bawukinye cyangwa kiwukina
abo nabarundi ndabona uwitwa Bizos umwe mu ba fotozi cyangwa umu photographe a fotora
yitwa Ndongozi urabona cyane gose ya naba abantu benshi rwo bashitse kuri kino kibura vya haruzuye ubeshe rukino go muri Primus League yatazagu nuko
murakoze cyane mushishikare mutwandikira no vuga ama commentaire kugira ngo mukanya tuze kubahereza runo rukino amamenyesha makuru bo mu
ariho commentaire Ismail Njohe yimwe uyitwa Jean Bosco Nsengi yumva avuze ati okay ni byiza rende ngo turaronse deba mwihenda mutsindwe nandi turaronse deba
kandi yo ni deba dutegerezwa gushira mu commentaire kugira ngo Aba debate. Nari fuje kuona Patrick Arakanda ariko
ndibona. Aba djati Ephraim ndaiziye niyo yabajati Patrick ariye ko ntamubona uyu munsi murahinyuka.
Patrick ari muri staff. Adakoziki adakinye akora ibindi. Ni nkuko natwa ati none twese twohereraho gukina. Abafata mikro reka bafate mikro.
Hey. Abaseruka baserutse.
Reka turabe ko baza kuduha shonziza umupira hari hagati amesha makuru bariko baripanga kugira ngo baduhe sho
avuza ati kinyo muri umusi kwitirwa hashashe mama muvugira ku muntu wa gusa ati turabe mu kibuga ngene bimeze ni yari entraînement kandi urumva ari usanga bakinye n'abagize
ini match amical iri international hoho siyama match bakinira gusa nabo nga mu gihugu navyumva ko abanyarwanda bahise bafata no vuga ibirometero vyinshi kugira ngo baze nga mu gihugu cacu Burundi Mupira uri hagati hano ni kuri Centre Technique National ni Mungagara ni kuri Centre Technique National abari muri Kenya I Nairobi turiko turabakurikirana na gatanu kuri gatanu mukanya tugira tubahe show nziza hagati ya mesha makuru bingino mu gihugu kibanye cy'u Rwanda nabo mu Burundi neza cyane Ati ni mwatsingwe Johnny tuzobabone mu makuru y'inkino mutwereke ivyo muvuga kubandi match yari iratanguye hagati mu kibuga n'abanyarwanda aribo bafasha umupira mesha makuru mu gihugu kibanye cy'u Rwanda tera umupira neza cyane hindukiza no yambaye nimero mirongo ibiri tangi no pass turaba uko biza kugenda bakura uko biza kugenda Mupiro sote ukaogia gusubizwa mu kibuga na Wilson Kwizera ahereza Arcade Majambere Arcade Majambere arika arabaza ati muriye kugira ngo ndabaho umupira nakaba akaba ari umumenyesha makuru wa kera wa Radio Salama Arcade Majambere Wilson Kwizera niwe agiraje gutera korne niwe agiye gutera ijya corner uwo ni Wilson Kwizera asanzwe arakunda ekipe ya Monaco buryo reka turabe Wilson Kwizera akatujya mupira ariko umuhagarikizi arabwiye abafotoza ati uko ari ko kose muri mu kibuga
eh na hari match yiwanyu amateka arakora eh birumvikana kona ya mbere
ni kona kiki ya mbere giye gutegwa na Wilson Kwizera
kizigenza wa bamesha makuru binkino w'abarundi uno munsi capitaine uno mugwi
reka turabe Wilson Kwizera Wilson Kwizera terujya mupira ariko kona kiki tashitse yeah.
Hey.
Ni wagiye gusubiza umupira mu kibuga na maboko Wilson Kwizera arabuhahereza arondera Sandrine ari ku mupira ukabusotse ni ku metero
ni we mwigeme wenyine ari karakinamo
ni ku metero 63 izamu rya Zege biziyaremye abanyarwanda no bafite umupira muri aka kanyamesha makuru mu gihugu kibancu Rwanda ku mutwe wa Ivan reka turabe hariya ni Ivan ateye umupira kugikiriza Arcade Majambere ni Diege Nifasha ni wafise umupira tangija pasi kwa
Sandrine
kwa Ivan hagati mu kibuga Ivan ateri shoot ariko baratangwe ku propose utuntu twiza amerikani
yari combinaison nziza ariko barabonana
Reka turabe hariya ninde uno yambaye inimero 12 tangi no pasi hano kwa Isai kwa Diego Nifasha Diego amaze gutakaza umupira ufiswe nuno mukinyambaye inimero 10 ni Francisa amaze gutanga ipasi ni kwa Isai Minani alias Carvajal ni wafise umupira muri aka kanya Isai Minani kwa Ivan atanga kwa Wilson Kwizera kwa Isai Minani kwa Diego Nifasha Nifasha kwa Wilson Kwizera ali ni contre-attaque hatari ni kwa Arcade Majambere offside
karakanu kameze neza cyane gose uri kuraraba hajyanye guherezanya gucyonye ni kuvuga yuko afite entraînement nziza kubozenya gusa habuze gusinda cyo gukonkretiza gushika hari yanyu biraboneka ko aro bakinyo bamusanga avuga ati ndafite touche nziza ariko kwiremera urabona ko nka Majambere Arcade kwakira umuhungu umusora neze neza
Isai Minani alias Carvajal ni kwa Diego Nifasha akorewe ikosa Diego Nifasha uwo ni deje kinyamakuru Burundi Sport match iratanguye gushu
iratanguye kubayo hari uyu witwa ari Monaterre Ivani avuga ati arindira gatombanze nactualize ubutumwa ndabona ko bwabaye bwinshi uyu yitwa Inosa irahira yavuze ati nta numwe wo kuri buntarimwo ngo je niho ndi iyo bazana eri haragakiza nivyo ngo naho dakeri ko yavuze ko wahuzi nkaba ntamubona
ari kuri bando touche
urabona ko benshi nkeka badahuduho ubundi butumwa hanyuma ariko ikosa
ari ya ni Selemana Selemani yakore wikosa abwira umuhagarikizo ku Rwanda ati wabibonye na wati nabibonye eh hajya na mesha makuru sase udutazirano twa ariko iyo wumvise Ramos ucumenya ahasanzwe afana Reka turabe hariya ni Selemani Selemani Reka turabe no kufran Migori rinzwe na Amidasan
Minota 5 yo yamaze kurenga
Selemani ateru no mupira Reka turabe Amidasan ufata neza ati cyo nabaye umunyegori w'inamba mu rugamba Arkade Majambere Arkade Majambere Arkade Majambere mu kabiri gatatu Arkade Majambere Arkade Majambere umuhagarikiza ati haduka na cyabaye
ta cyabaye eh
na penalty
oh yeah
Selemani
yes
tangu ujya mupira hariya aronderande ariko kafashe umupira ni kwa Isaïe kwa Ivan Ivan kwa Diego Diego Selemani amaze kuma ku mupira reka turabe ni mu kabiri gatatu ninde ni Deje wa Radio Disca ni Deje wa Radio Disca boneka neza yuko nubwo imyaka ari myinshi ariko ati kugateraho birimo
tushari nayo
na tushari nayo kabisa bako yera wigeze
nakari umukinyi mwiza umubonera kuri tush
nashi
ni David Mugaragu David
yeah
reka turabe
Amidu Asana ufashe neza umunyegori hajya ndabona ku ikosa rya mbere ah Wilson ni ndeha ya muri defense yoba
ni nzwabona wa Rajabu Bosingwa
eh nibaza ko ari Chevy hajya yoba etuje
nzwabona wa Rajabu Bosingwa numwe mu bamenyesha makuru ya kinye mu cicaro cha mbere première division mu mugwa Vitalo Football Club mu migwi itandukanye nka Manyema fantastic no vuga aciyemwo numwe mu bamenyesha makuru bari muri kino kibuga yatawukanye Sekaf ari kumwe na Vitalo Football Club.
Acyane cyane bako. Eh kubwira se parma naho mugaye turaganya mwe mwe kimwaka umwe muri Vitalo. Bako umwe kumwe wose yagiye gasa parma rese arusha benshi.
Yarabivuze muri interview ya Haya Keza Sport yuko icamwiciye career na mashock. Shock yatumye atabandanye vyo umupira wa maguru.
Nubari nako bayikoze ko riyo shock.
Eh
ni nzo habona yo Rajab Bosingwa. Umwe mu amesha makuru yatawukanye Sekafa ari kumwe na Vitalo Football Club. Ari mu kibuga niwe bari kubara vura hariya boneka ko yowagize ikibazo hajya amashoka aravyuka pacifique
yeah urabizi na David hajya bamukozeho gusaba bino ramplasma
ramplasma tayari
ramplasma kabisa byaheze
tayari byaheze ari sabye
kabisa anya
tayari iyo ni ya shock yatumye tubona yo Rajab Bosingwa tabandanya n'ivyo umupira wa maguru
ashe ababiheze
football si kintu cyoroshye.
Baranamuteruye birance kabisa.
Ni kintu ro kitoroshye hajya kuri defense nibaza ko yarafashe ikintu gikomeye cyane.
Yarasanzwe kina no vuga ngaho nyene kuri defense kuva kiri mu mugwa Vitalo Football Club.
Musa uno musa ari muri axe mbwa muri Vitalo kina ku iburyo.
Iburyo
ku rosibiri. Mu defense ari mwiza hose arakina.
Aciye asubirizwa. Ni Amidu Hassan hariya ni wafise umupira reka turabe ni wateye umupira reka turabe hariya ni kwa Wilson Kwizera ahindukiza kuri rujya ruhande
Theodore Ntunga kabisa
yararonde Theodore Ntunga
ati mzee ndabira mu butureya ati imyaka ni myinshi kabisa
Buke.
Wa nunga mpenga kijanja niyo yofata. Mupira wa hasa ukine.
Aru ubaji jenga hati uwa muzungu na wakura kuiradi he.
Asanzwa limu vyo kumenyesha makuru na wenye.
Na chane chane mkigo cha wamenyesha makuru. Utuwa Maison de la Presse.
Reka turabe haria. Maze gutaka zungu pilu fiswe. Na Theodore Nunga. Theodore. Ahindu kizaronde rarkade nimbona alias Majambere nimekabiga tatu reka turabe ikeregetse Majambere ikosa Majambere
yakoze kuya mure mure kwa gati ndamusiga ndamurusha nguvu ariko ni byashoboka rukino ni kwigera gugu gugoroha mate ni igere bano
nagufyina imisi yose naho haba ari araminime bahuye match nigera abantu kabisa ego nako majamere
ajani Benjamin tangura mupira hano Kuruno Francis
numero 10 mugongo
hindukiza kwa Selemana Selemana maze gutanga no vugino pass hano Kuruno ninde nikizigenza wamesha makuru mu gihe kibanye cy'u Rwanda atatanzi pasi nziza nikizigenza Itimana Jean-Claude ni kwa Ivan Ivan kwa Isai Isai kwa Diego ni fasha Diego tangi no pasi kwa Wilson Kwizera Wilson Kwizera Wilson Kwizera katika centre deka turabe ari ya ronde Theodore Nungariko mupira usoka
ati wana isaki za kana tumugenda bahe ndiye mera maguru yose ndatera eh mukinyita tera maguru yose
yari ya beret
ati nimpanga
nimpanga ndakwereka aba umupira
ya
upira ugiye gusubizwa mu kibuga na maboko en faveur y'umugusero y'umugwi wamesha makuru binyino wo mu Rwanda ni Patrick katurabe hajya tangi no pass nziza ni kwa Francis Francis kwa Selemana Selemana ahindukiza kuri no ruhande hatari hatari hariya oh reka turaba ariko ni vyashoye kugenda neza ni David maze gutakaza umupira abayikosa
kabisa ari kwanza kumaze gutera neza Ismail
sinzi ko wabonye icho David yakoze
eh
abana yukuzibira Isaiah Minani wewe ujahe
na ya muzi wana mugaza Isaiah Minani kwera yari nyuma n'ubwo bona ko yacya mukwega lazime ni wabonye byose
reka turabe ni Amidou Hassan Amidou Hassan yitaza Amidou Hassan atera umupira hariya ofisiwe na Joseph Opira wa sote.
Ego.
Suwijwe mukibuga na kumetero standatu. Patrick. Patrick. Tangiga pasaria. Rekaturabe nuno Benjamin. Benjamin nubundi ni wafsu mupira. Benjamin gati mukibuga neza chane. Benjamin tangino pasano kwande kwa Francis. 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 Aliko Francis maze gutakaza mupira ofisiwe na Wilson Kwizera. Tangino pass kwa Diego ni fasha kwa Sandrine Niyonkuru kwande kwa Ivan Ivan hindukiza kuno ruhande kwa Wilson Kwizera
api
umunyegori Zeng
ako nawe nabyibushe
Zeng biziyaremye amaze gufata umupira ukafiswe na kizigenza wiwe ukafiswe na kizigenza we Jean Claude amaze gutanga umupira hari ya kwande reka turabe
Mannschaft aje Mannschaft mukidagi ni l'équipe
l'équipe
ya yeah, ego
Klaus Mannschaft
Mannschaft Mannschaft ni équipe nyen
arabayi minduka Theodore Nunga
ati mzee ati akaramaze
agomba kuchasubirizwa na Silas
Silas Majambere
Oni Silas Majambere
imyaka ninyegeze urumva
imyaka ninyegezo
bagakwiye akiminota
13 minutes
eh simike ufite 65 gashoro kirimo 13 muri match ibimeze nkiyi ngo biroroshye Ismail hehe nawe pasi nibaze yuko
oya
wiruka gucyo yurukino katagufina
nabwo kitabunda
naje no afite imyaka nkiwanje ataba tema fiste
eh
13 yajyanye yash eh urahema
birumvikana
ego
Nairu kitabu.
Na chane chane.
Francis. Hagati mukibuga tangija pasari ya kwa Joseph. Neza chane. Kwa kizigenza. Suizu mpira kumunye gori. Bizi yare mjezeng. Ino pasano kwa Selemana. Tangino pasano kwa kizigenza wabo. Neza chane Jean-Claude. Amaze gutaka zumpiru fiswe na Isai. Isai na amaze gutaka zumpiru fiswe. Na Diego ni fasha Diego. Diego amaze kuma kumupira ni kwa Selemana. Reka turabe rimwe kabiri gatatu Selemana. Selemana bamaze kumwereka Pedro Baltangi ya pass kwa Francis ariko FC Media bakamaze kufata umupira ni kwa Sandrine Niyonkuru. Sandrine. Yateyi pasi dashika Sandrine.
Ego.
Ni kwa Selemana. Tangi ya pass ariko à GSP, mamaze kufata umupira ni kwa Landry. Kwa Amidou Hassan. Tushimire mwebwe mwese muri ko muradukurikirana muri aka kanya ni vyagaciro Sandrine Niyonkuru. Sandrine ino pasa no kwa Diego Nifasha. Diego Nifasha tangino pasa kwa Wilson Kwizera. Wilson kwa Silas. Silas kwa Ivan hagati mu kibuga ball position bamaze kutakaza umupira ka turabe nijya kontra attack ariko AGSB bakamaze kufata umupira ni kwa Isaïe Minani alias Carvajal.
Ah là là là. Mauvaise passe.
Les quatre avaient quoi? Arcade.
No.
Arcade Imani.
Ego, y'a ma Sandrine, elle me pose ce matin. Tire de loin, comme ça, pas de mise de Tabigira. N'a pas de Koroha.
Arcade Imani. Francis agati mu kibuga kizigenza wabo ni kwa David amaze guhindukiza kuri no ruhande neza cyane. David amaze gutanga umupira kwa Seleman rimwe kabiri gatatu reka turabe ariko Ramosa nawe reka turabe ni kwa Seleman aronde rikosa umuhagarikiza ati nacaba
ajya kabakaba
ajya Pascal Wilson Kwizera. Les quatre avaient Isaïe Minana rondé la Diego Nifasha. Diego, Diego, tangi de Pascual.
Oh là 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 là.
Au pire, on t'a chissé, Néza. Ni David. Amaze Goutaka, son pire. David ariko arabwira mugenzi we Leonard ati kweri kutirutse Wilson Kwizera yariye offside. Wilson Kwizera yaraririye pasi kugeza muri aka kanya atagitsindo kiraboneka tubishusho iyi.
Ego ndiba zakorana ko Ismail ni macho wa boss bashatinyana boss bakigana baza ko nimba amasata akitsino kiraboneka nuko rimwe rimwe usanga imikenyo yamenyereza bagubateka twatubigi bateka tubigi na bateka tubigi wasanga bora ko nk'abanyegori aba ku Rwanda rwa Burundi ku Rwanda rwo mu Rwanda nta munyegori arafata impia iboneka cyane rwo rwandaza ko aba defenseur bamere magabo n'abataka nabonyine bakoronda inzira mugandaza ko umwakumara ko imunota 17 banza gukina ni mike rimwe rimwe kubakinyi cyero kubamenyereza nabonyine reka système bonetse hano akanya kabonetse waziko muri football igitsiro kinjinjira habaye error mwaka tuvugana nta marere menshi araba ni madrid technique hagati mu kibuga simbere y'igora
Marshall Klaus amaze gutanga ijya pass kwa Silas reka turabe Silas akata centre ariko ku metero 6 ku metero 6 Joseph Jean-Claude Itimana, Kajou Mupira. Katurabe Haria, ni contre-attaque, Kurande, Guamesha, Makuru,
Kajou Banda.
Et Katurabe Hariko, Kumete Rosandat.
Ego. Voilà, Kouya Ragi.
Kumete Rosandat. Klaus Mannschaft. Tangino passe quoi Ivan. Ivan quoi Klaus Mannschaft. Hindu kiza quoi Silas. Silas a rondé la Sandrine Niyonkuru. Sandrine Yiruka. Rekaturabe Sandrine.
Ah. Hey, c'est moi qui potache.
Bonako. Kagame Patrick a chiamou girati.
Tirindira, burindira gato.
Banze witonde gato.
Banze witonde gato, aranje kora zibira. Eh, ati turakumva. Mugano tukumve kandi ndakuzibire.
Zeng. Nikuwa ndi haria kwa Jean-Claude. Itimana Jean-Claude. Maze kutanguna ino pass. Suiza kwa ndi kwa Jean-Claude. Dekaturabi ya pass. Baronde rande. Upiru kawasote. Kagia usuizwa mkibuga na maboko. Ni match merikia duri kuraraba ata kinini chane nuvuga ino migu yose iratwereka.
Kiretse gusa ukazi wabonye z'abarundi nkimu ya majambere ni majambere arcade imwe arcade niyo yabayemo nuvuga nti ukazi ya mbere yabonetse kwabona ko mbere bamwe bavuga ati hari kuba penalty ko bamukweze naye andi hora abona ko urumva bagenda barahora bukebuke kuko nta myimenyerezo se babigize umwuga umwuga wacu urazi ko ari kuvuga ni ururimi nagorora ruhuka urumva.
Reka turabe hariya pira wo hejuru Seleman Wilson Kwizera Landry atera n'umutwe umupira ugaruka hano kwa Kizigenza Itimana Jean-Claude ariwe yateye umupira Diego nifasha kugikiriza neza cyane Isai Minani aka Carvajal. Isai Minani neza cyane aka Carvajal. Bona yuko umupira ufiswe na Wilson Kwizera. Reka turabe Wilson Kwizera katunywa umupira ariko umupira uko ufiswe hariya
ariko Isai ngaya afite abafana benshi.
Eh
uzabati ubabwiye umutama nafite ubwarabwera aho kina gute urako umutama ari tampolize atekana kabisa icyo afara bashaka niki
Kagame Patrick teriga pansaria yari karondera mugenzi we umupira utashoye gushika neza. Kurande kwa makomentari bavuga iki merikia?
Hari umuntu aje atubaza ati none merikia na Ismail ntimuza gukina munyishure. Ikosa twebwe nitwishira mu kibuga umenyereza urumva ntaratubwira ko tuza gukina ariko iyo twokwinjira
nari iyo twokwinjira bagaca bakira abandi ati namwe mugenye hari kuri mikro
na plasma mikro vertere.
Oui, non, il y a Jean Bosco, c'est qui vous avez besoin de Tungabo Starcy, ça se veut coach Naho, Yakukuru, c'est Ariko, Nabashimi, Mengoni, Canal, Aturagushimi, Chanegose, Rova, Kumugira coach, Nubungo, coach Nga, Ariho, 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 Ariho,
coach Belize,
coach Belize,
Ya coach à la Colombe, il m'a pris la division.
Belize,
Ego,
Fissé de Sansep,
Yeah, Yelna, qui m'a pris.
Ikosa rigiye guhanwa ryerekezwa mu igori rya Zeng. Reka turabe uri hariya ni arcade. Arcade na Ivan. Ariko Ivan aciye amubisa. Arcade ni wasigaye ku mupira.
Reka ngiragezi ndakona gora tamwe poto.
Arcade yitaza. Arcade atera umupira! Umunyegori Sangari ati nefa! Umunyegori Sangari ati nefa! Iki ni cyerekana yuko uno munyegori wamesha makuru wo mu gihugu kibanza cyo Rwanda.
Arabizi.
Ashobora kuba yarakinye.
Yarakinye urabibona? Yego.
Sefu nziza cyane. Wateye ateye neza, wagize sefu yagize sefu nziza. Eh!
Yankigira urumunyegoro utahora ubikora cyangwa utigeze
bayinjiye
nashobora kuvunitse.
Reka turabe ni Wilson Kwizera yitaza kuja gutera corner igira kabiri
akirimwo
akirimwo.
Eh
reka turabe Wilson Kwizera ababa mu Buyenzi barabizi neza cyane batita kugurura inyoni. Ngwana mangu andeke. Ni Kagame Patrick aria. Te umupira usubira kwa Kagame Patrick. Francis Amusaba. Francis ahindukiza hatari. Oh, habaye kurarira hajya. Bayo kurarira kabisa. Reka ndakwibutse pasi akaguka hamwe ni rimba tari Ramu Amitason canye Rashid Alfred King nibo bakunda kuvuga ngo iyo umuntu araririye bakunda guca bavuga ngo alijenga nyumba katika kibanda ambacho si chake ngo yubatse akazu mu kibanza tari gwiwe
ni umusaza Rashid Alfred kabisa
yakunda kabisa reka tumushimire cyane
mzee wa kazi
bari ko baradukurikirana no vuga muri aka kanya murakoze
Hajya rawa mesha makuru urumva ko mesha makuru hafi nka bose binkino bari ngaha muraza kwibona muri mita turaza kuvugisha bamwe nabandi ama abo mamye mubaza uti gute turaza kubaza igituma abo batakinye
ba Claude vuga neza
ni benshi
bari ngaha
ni benshi nabo bavuga bagira ari umukinyi wo mu Rwanda gusa ajyamye hasi icaye hajya urona ko ashobora kuba agize ikibazo nawe ne cicu
Aniamyaka
Shukwari nuburuhe hajya
Nikizigenza wabo ariwe Hitimana Jean-Claude
Bana ko muganga cyage ndarabanguka
Hitimana Jean-Claude Birance Uko ari kokose hajya ni hamwe gusa uno munsi turi kuri micro mugiye yosohoka zwabona araja bosingwa n'umudefenseur w'inyuma yasohotse Hitimana Jean-Claude nawe vyanse avasohoka bacavuga ati sociale yakoranye winyuma arasohotse ubundi agira sohoke
gore kimwe kukindi
kimwe kukindi
ariko n'ukura remplacement uza gusubira ubundi wafite ukomeye kurusha ubundi
n'ubundi
reka turabe Hitimana Jean-Claude acumbagira bukebuke sizi kwavagaruka
Ujya
unavagaruka reka turindire ko ariko kose hajya muganga araza kumubaza ati wumva umeze gute urashobora
muganga ni Jeannette yari muri Sekafa
reka tubashimire cyane mwebwe muri ko murakurikirana Akeza Sport kuri Facebook kambere no kuri YouTube mwashaka kudukurikirana ni kwa Francis ipasi nziza tuga neza cyane tangino passage sport katino centre hatari Klaus ariko kumetero standard
Ismail je muzungu akikina akizagishino yariruka cyane mwana ko ubunye nawe nyine Nyaki kama mujana kabisa.
Bavuga ati nta yiruka itabunda.
Asha.
Urumva umupira wa
maguru. Bavuga ati umudage.
Ni mimenyerezo.
Ni mi ayago
kabisa. Kirutose ni mimenyerezo.
Ego.
Nonga hakumesha makuru utabivuga iminsi yose sanga usanga ibyagutsize. Kuvuga ikintu cyose no kwimenyereza. No gufungura umuntu agiye gufungura ataheruka biramugora.
Ajya bike, ayo sema kaba gatoya.
Kitumubona nka Hamidu Hassan mu igori kobera ari umwigisha w'abanyegori.
Kacari.
Ibyo byose radio bica.
Uranabona yuko yama dégagement yiwe bikiri kwa kundi nyene gusa
ariko rwa nk'umunyegori yigishije bamutsinze gura avuga ati wowe urutubwira ngo duhagarare gucyo yo gutahagaze kujya
birumvikana nani yeto kosa rumwigisha ari hajye nyene
nawe rero mu kwivugira yowafa mubaza ati mbe imyaka afise wowe urayifise ko fise mi reka turabijya pasa ariko Clouds Mannschaft ya vyanse
arawuzibeneza irengana rigiye
Akati no central rondera majambere ni kwa Wilson ari kumunyegori zenga. Aureka ngusohoka ati.
Umunyegori arabizi nawe.
Kanda ureke.
Abanyegori nta kibazo bagira. Kuziya technique arazigumana naho yaba yabyibushe kuko ntiruka cyane.
Ego.
Ariko abandi bakinyi bakina hagati umva birabagora bisaba yuko ubugira imyemerezo.
Francis.
Nduvunyishe.
Atangi no pass rondera Seleman ariko Landry. Tenda kubona.
Mesho makuru bakiri baturumva bacha bafasha cyane gose kurusha
reka turabe oni directeur wa radio Disney kwa Francis tangiye pasari
kwa ndo ni mu directeur numero 16
reka turabe hariya ninde ni David mugaragu David birabonekwa ko agifise tushe nubwo bari mumaze iminsi sinzi uko wumvise na cyane cyane we Pacific akantu abakinyi bamaze iminsi bavuga iyo ubaye umumenyereza avyibushe se novuga mwe vya bindi twita ngo mburujwa acha bakubwira ngo we warahumise urabona ko David
wakiniye munda
wakiniye urabona ko David kabisa kweli tushira hafi
tushira hare ko ndibaza ko yarawigetse
bacha bibaza yuko wewe ukinira umupira indani munda
eba ikeshi ba 3 minute ukina cyane
Seleman Francis Francis nabonye afise touche nziza
ego
nawe mu mediateur wabo
arakubaza
offside hari
acha na muto
aha Masabo Francis unekaneza yuko yambaye numero 10 ni wari karakasa kakina kuri standatu niwe mbere wanashaka rikasaba imipira itari mike ivuye inyuma
arakora ayacinze majambere cyane
ku ruhande rwa mesha makuru tie gari ya Francis neza cyane Masabo Francis ariko Ivan
non Ivan akagira byinshi
Ivan agize twinshi ariko ajya amaze kuba ku mupira ni contre-attaque kurande
rw'umukuru
bingira mu Rwanda Seleman rimwe kare gatatu reka turabe Seleman acengareza cyane tagi ya passe ariko Seleman oh la la
na mupira ya
Silas ataka ju mupira
kina nakosa jabaye
i match natangwe kuba nziza reka turabe hariya ni David ishota ariko amida sana ati
asama neza cyane
ati nasabye zire nzizo nasabye
Amidu Hassan kubona waraciye muri Vitaro ukaba kandi wagumye ubikora umenyereza w'abanyegori nibaza yuko hari imipira imwe idashoye kumwinjira nuko nyine
uyu rero uvuga deje wa Radio 10
ego
burya hajya abamesha bakuru b'inkino usanga babwira ati no ukibuga je ndajaje
n'ubundi
sinavuga
ati muje kundaba
reka turabe hariya ni Arcade
Kapiteni ugwa na marako bya biko biranka akacumbagiza
eh
usanga ro bategemeye meke te vuta ti usanzu kuri bench ari utabizi kuva biragoye
eh biragoye biragoye ubwira ucu mukurayo
Wilson Kwizera ni kwa Isaiah Minani aka Carvajal
Carvajal
leka turabe ari ani Arcade shooti Shuti ya Arcade.
Shuti ya Arcade ni baza yuko ariwe muntu wa mbere ariko aragora abakinyi b'inyuma ba G-Sport amesha makuru y'inkino mu Rwanda. Kuko niwe mu kinyi no vuga ni yuko ntiremereye Jose technique aradifise. Niwe mu kinyi ubona yuko gusa iziganye ntaruhe kuko akavamwo igitsindo ndabona handi jogorana ko kironkaho kiva. Siziko dusi undi musubirizi ameze neza.
Nuko Ivan arondera Sandrine niyo nkuru ku ruhande Sandrine niyo nkuru
niwe mwigeme wenyine ari mu rukino
Sandrine
oh la la ha ngo Sandrine agize nabe yagiye yego no mupiye byagenda gute yagumana
kugumana umupira ni kimwe kufise ibindi biharu
sorry sorry
karatubaza ati ngo abarundi nabahe nabambaye bitukura abanyarwanda nabambaye ibisa n'umuhondo
Francis Masabo Tangi no pasa ariko wapi? Sendege agile ari ku point ariko bisanga uko ta mupira arakora ko kiretse ko yagiye muri offside.
Bamukenyuye.
Eh be Ismail azo kera de droba yagiye mu offside ya shakura 5 wasanga mu ari ibaye goal.
Reka turabe hariya ni Gil. Bamaze kuma ku mupira ni Ramos Landry. Mupira hariya. Zeng neza cyane icyo ndiko ndabona na cyane cyane kuri construction y'abanyarwanda uhereye inyuma
ego
bisa nk'uko inyuma ari hakomeye paraporo
yibere
sinzi ko
ayigira je nayibonye kabisa nayibonye
kuko ikinyereka ko defense ikomeye ko defense yabo batara degage umupira numwe kiretse kuba za gusaba bagaca bafashwa na Francis akaza kudeclencher amabaro asabira na cane cane inyuma
aje usanga bya ka systeme usanga bakinyi b'imbere babizi bari hanze atumeke kandi baruhishe kugira ashaza abandi nyine bakomeye binjize
neza barondera majambere kugikiriza reka turabe arcade majambere tangino pass bilance reka turabe ni arcade majambere wapi kabisa
agomba kwishikira yo wenyene
bavye nibaho
reka turabe ni Francis ni kwande ni kwa Seleman rimwe kabiri tangino pass neza cyane
anahana
neza ariko
nibaze ko barafite imyimenyerezo myinshi
ko barabonana kabisa barabona ko barateguye
sho kwa rateguye ino match
shukora
iteguye tugira tuje mu Burundi esho taria
ni urabona ko ari urukino rugeze kuri iminota 35
ego
arabakinyi batanguye mu kibuga buryo maze ukina iminota 35 udafite entraînement nyinshi kenshi birakugora
ego nawe uvuga ko
biragora kabisa
na uri mutoya imyaka yose ufise atanta entraînement ufise resistance iragoye ko football mu manje ya mbere aroyishye
ego kuguma wiruka umunya wose hajya ni Diego arondera hajya hagati kwa Silas ahereza Klaus Mannschaft ari ku mupira n'ubunye hagati ku bakinyi ba AGSP ona ko haturuna neza kabisa ariko imipira imwe imugasanga ntiyashye contre attack
reka turabe hari ya contre attack rimwe kabiri gatatu tangino pass ariko nubundi amesha makuru bo mugihe ukibanishurwa na Seleman wasu umupira maze kumwa kari Diego nifasha Diego ahindukiza kwa Wilson Kwizera Wilson arondera majambere arcade tangino pass kwa Isaïe Minan Isaï kwa
Landry.
Landry kwa Silas.
Oh là 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 là.
Silas biraboneka neza yuko mengo.
Naritora.
Nari kuruki.
Hey, yo gukora plus mari mari mani cha match.
Abakinyi bani no bari kuri bando tushe. Nukurabo kwa baziganya. Gitesha kabiri kizaho kinande.
Atanzani mu matching ha.
Ubundi hey. Arokeri katumize ko aza kukubikora.
Reka turabe Francis amaze gutanga ijya pasi neza cyane rimwe kabiri gatatu ariko Seleman ninde tanga ino pasi shot ariko Gilles yaragerageje ariko defense igizwe na Ramos ati oye mbere yuko ishikira Hamidu ututobore
ara kapitene bya
Birance
ati nakure ziteka zoke barasigwe ni hata kabisa Deje.
Captain arasohotse.
Ego.
Ikimana Jean-Claude asohoka. Butare Leonard afata ikibanza ciwe. Ikimana Jean-Claude Birance. Butare afata ikibanza ciwe ati.
Ona ko genu mingara.
Kananje ninjire.
Genu mingara gara chumba gize.
Leonard Leonard niwe yinjiye. Tanga uno mupira reka turabe ku mutwe. Wa Gilles.
Ngigori arabwiye ati aha turahizeye ati kuri Hamidu
ntakiba ahindukiza pirufashwe namesha makuru mu gihe ukibanye cy'u Rwanda ni Seleman kati no s'entraîneza cyane arondera Gilles ariko Sandrine suisu mupira kwa Clouds ubona kwa baringati Mannschaft kabisa wewe. Reka turabe neza cyane. Tanga uno mupira reka rondera ndari mu kabiri gatatu. Zunga mubwira ati nahuja. Reka turabe rimwe kabiri gatatu. Tanga uno mupira ariko Ivan aciye awufata neza. Ivan yawufashe neza. Benjamin yagize utuntu twinshi. Mugenzi we biramako reka turabe ni arcade asubiza uno mupira inyuma kuri AGSB Ivan. Tangu ujya mupira barondera Sandrine ari offside.
Yarari. Offside kabisa byaboneka.
Yagi imbere yuko umupira ugenda.
Ego.
Aya mateye kumugenda imbere ugenda rimwe n'umupira cyangwa ugenda nyuma yawo.
Umpiro. Umpiro usanga imbere wewe.
Usanga imbere.
Cyemu kagira rimwe.
Eh voilà. Cyemu kagira rimwe. Umupira ugize départ nawe ukaba wahagurutse.
Ubwo byarahindutse muri offside y'umwaka. Ivatse umuntu azo ari muroje niko muri wose.
Ayo mategeko ni barayemeza Patrick. Ni intego. Ni intego. Sibiwe neza cyane n'amesha makuru binyino mu Burundi turabe hariya baragerageje kuduga upiru cyufatwa neza na Kagame Patrick. Kagame Patrick asubiza umupira
ego
Kenya ari hasi
ati yamukoze ko kabisa. Hey, mimi nyezo na hatu yivonera. Smail. Mata minuangine nita, minuangine.
Ni uvoneru wakozi.
Hey,
visabayu uko nguvu. Uvu maze njitu nhazi nga. Uvu menyeleza Smail. Ukino nguru uteguri misi nga.
Nimi buri buri bilavana. Naba kinyi, avari.
Naba bakuze.
Aba?
Singa bakuze, biashora no gufatu kwezi kose.
Kari, vishiva nimi su ugira.
Nshobora gufata ukwezi kose ugira ngo batangure
ku basubirije.
Diego ni fasha soka yinjira mu Jihad. Diego soka Jihad yinjira. Diego ni fasha mukomera mashi sohoka.
Umusa yakoze yakoze kabisa.
Yakoze yakinye neza.
David Mugaragu ahindukiza kuri rujya ruhande neza cyane ipass barondera ikaturabeni Clouds atakaje umupira baciye bakora ikosa
majambira bamara
tubashimire cyane mwebwe mwese muri ko muradukurikirana muri aka kanya muri mu bihugu bitandukanye muri ko murakurikirana Akeza Sport muri kuri Facebook kamere no kuri YouTube ni vyiza mukora ama partage ku bwinshi muhamagare nabandi kuza
abonye Jackson Zabron Muzunga kubwira ati nahoza ngo match nkizi zikinwa minota 75 35
Ni Francis atera umupira eshota
wapi
wapi ku metero standard
ibintu byo hejuru urumva umupira ukabuduzuga utisha hejuru nta mapenalti aza kuba
aha
match ni nta
mapenalti
ku match amikara amidu yarukura yo nyinshi
iyi ni match amikara
indiye kuba nyinshi amidu
kubera ikize ngato kura mu
nabyo ni byo yagira mvuge ngo nacyo mvuze
ndivyo yagira umubaze
yego
0.4 0.4
amidu
eh
oya ya 0.4 ash ya nanga ndabona ko
tera umupira hariya usohoka ukagiye gusubiza mu kibuga n'amaboko
ibyo Jackson Zabron Muzunga avuze nibyo kuko urabye umwanya ukugenda ni kubona ko akariro kagabanuka
oya ndibaza ko ubona ko hatambwe batanu
itangwa no amesha makubagira babereke ko afisi ingufu kamwe 5 minutes
eh.